Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphuli ke siza ke nenkumbulo ke apho sikhumbule khona ke uGeorge Maluleka kunye nomfana omdala ke obizwa ngoba ke nguPule XTN. UXTN noGeorge Maluleka nizawakhumbula into yokubana ke yayizii-midfielder zoduma phaa kwiqela leKaizer Chiefs baphulaphuli. Aba bafanyanya nabo babini ke badlale kakuhle kakhulu phaa kumakhosi kodwa ke umnqangu loyo abaziwa ukuba kwathini ke iziBiKaizer Chiefs bayayishiya baphulaphule ngoba uGeorge Maluleka wayidisapho okanye ke wavele nje ngomzuzu wokugqibela umfana omdala iligi ingakapheli wabe sesayina neSundowns. Ndithetha ngeligi yem okanye ngesizini ke le igqibophele sizini ke yalo nyaka kupheleyo baphulaphule apho uGeorge Maluleka ke wavele wagqisa sesayina ke neSundowns kwanyanzeka umfana omdala into yokubana ke iimatches bela zeKaizer Chiefs ke angazidlali. Abantu abaninzi ke bathi ke isizathu saziwa ngoba ke nguPitso ke wayefuna le ndodana kodwa namhlanje sibona uGeorge Maluleka ke engadlali kuSundowns. Sibona uGeorge Maluleka into yakhe ingacaci kuSundowns. Bathi abantu abaninzi ke abayazi nobana ke babefuna ubulala ibhola likaGeorge kodwa kuthiwa ke ngabalandeli abaninzi ke beKaizer Chiefs uGeorge Maluleka indawo yakhe ke isekhona apho kuKaizer Chiefs umfana omdala ke xa ebona izinto azibheda makacenga ubuya backup futhi ayoqala ke iCareer yakhe phaa kumakhosi futhi ke uzawufika indawo yakhe umfana ke isamlindile phaa esisweni seKaizer Chiefs ayikaphazanyiswa. Nam ndibangqineleke into ethi ke uGeorge Maluleka xa ebona kubheda umfana omdala kungumele babuyele bhekhe ephefeni aphinde awudlala ngoba ke nyani enyanisweni indawo yakhe umfana omdala ke isekhona futhi nemisebenzi yakhe ke ayikalibaleki phaa ephefeni. Ukuya phaa kulo mfana ke kaPule XTN baphulaphule umfana omdala wadlala kakuhle kakhulu phaa kuKaizer Chiefs inkwenkanyana yasisiqingqala phaa esisweni samakhosi. Asisazi sizathu ke esenza uPule XTN yokubana ke iKaizer Chiefs ayisingele akhulu lwahamba. IKaizer Chiefs ke inexesha lokukhulu abadlali ke abona bona bazintsika abadlalayo nibe ningasazi sizathu sokubana ke yintoni amakhosi yokubana esenza uba makakhulule iplayer ngoba uPule XTN ngoku umfana omdala ke ukwilizwe laphaa eAzerbaijan umfana omdala apho bekuvanda yokubana ke umfana omdala udlala ke itim ebizwa ngoba ke yiSabheil phaa umfana omdala ke njengoba edlala phaa eAzerbaijan umfana omdala kuthiwa ke ikhona contract yakhe iyaphela pha ngoJune umfana omdala kulonyaka awukwaziwa noba ke uzayivuselela noba kuzathwani kodwa ke sineminqonethi kuPule XTN umfana omdala ke xa engayivuselelanga ngamakhosi angaphinda amthathe amchola ambuyise back kuba naye umfana omdala indawo yakhe isekhona pha kuKaizer Chiefs futhi ke soziphele indawo kaPule XTN baphulaphule. Ndifuna ke nani ke ningene nesitokubana ke nivanjani ke ngaba badlali babini as midfielders yi-2 zazisuka ukudlalela ke iKaizer Chiefs apho ke abalandeli abaninzi batshoyo bathi ke indawo yabafana isekhona pha kwiKaizer Chiefs. Nize ke baphulaphule ke ningakhohlwa ukusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.